Bamukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusambiso ngakwandlozi. Ngicela maqala ukufika kule channel yacandezela subscribe. Thokozele le video. Bamukeli section onogado yedwa ngesikhathi imoto ibihamba onogada. Bephelezele iphini likamongameli uDavid Mabuza esikhungweni sezindiza e-OR Tambo. Le ngozi yenzeka eMiddelburg esifundazweni saseMpumalanga. Kubekwe ukuthi imoto iphume isondo yaseyiginqeka yabaphosa ngale obhuqini. Kubekwe ukuthi usindile uDavid Mabuza kwalimala onogada abathathu. Mukeli, ngizocela bekuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo, sale kahle.